mache yangu nibebe nibebe ani nishushe mabani ah nigege nigege mikwako tabani hey mi amor nikute jina gani baby anbu mon amor hey mi amor Jina gani makubala zizi Mona mo Moyo nivo nika never seen before Unavyo nipa never seen before Wengine wanini Oh la 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 Jangan lupa